behind the beat. Asisi mama penzi, ukisha nimepata yule ambaye nataka kwenda naye. Ghafla tu anakukiuka hata si mapenzi.
It's warrant again.
Shopping la pengo kimwananiwa.
Nasema gari yako imefika mwisho. Jumapenzi ameshakuwa hivyo.